Yesu yajaga gusezerana igishwa
ayi
aza muri kwe koze Yesu yajaga gusezerana igishwa
ayi
aza muri kwe koze yabasezeranyije
kawe
kawera Aguma ndashimira Imana kuri wewe.